vanavambirhi wanuna nawansati, vahlela kupfuna nuana walemberinwena wa malembe mambirhi e orange farm. Loko zikaya ririna mavoko mayela, kutumelelana na kuranza kupfuna kushikachela, vathakisa sirhami, nuananau twamfuchawa mavoko ya kompani lei, uhamelela kupfunetani kutirhani koyavutomi.